lovuyo. Umshumayelo ngiba uthi apha ugqiba uthetha ngengqondo ukuqumba, and ukuqumba yi-opposite yovuyo. Ngamanye amazwi uthi khawufumane isizathu sokonwaba. Kukho abantu abahlala bengonwabanga sekonwatyiwe ngabanye abantu, bahlala benesizathu sokungonwabi. Ngexesha sekumandi uyawukhangela into eza kwenza uba kungabi mandi, sekumandi ukwenzela uba angonwabi. Khawufumane isizathu sovuya. Khekuthi xa uvuywayo ube kule nto abantu abakuyo, kungathi kuvuywa nje uhlala ukhangela into engazuvuyisa. Ngoba isiqhamo somoya luvuyo. Khawuvuye mani, khawuvuyele nezinto ezintle ezenzeka kwabanye abantu xa zingekenzeki kuwe. Khawubuvuyele ezi zabanye nakuwe ziza kwenzeka ngexesha elifanelekileyo. Zakwenzeka kuwe ngexesha elifanelekileyo. Masibize okwesithathu, masibize okwesithathu. Ngu-36 icula sibize uba umahlakahlaka.